ngithumele umntana nami 4,000 po ngoba igebe nginosimpiwe yo. I just want to see something, even though ngise-UK okay, anginamali. Ngobe sabathe ngithi anginamali. Ufunani? I do this ngithi anginayimali. Ngiyasebenza kodwa anginamali. And I've proven, and I'm still going to prove that. That is why I said to you, everything is going to be unveiled.
Thank you,
dear. What?
Manje mawuthi aw play nokushada manje xolani abazokulinda kule vuyokazi ukuthi mina uqedela amalobolo.
Hayi mangekho phela ready mina. Ngiyindoda phela vele bazuzwa ngami. So mina ke angiplanile vele ukuba nengane enge. Cha. Hayi manje. Usafuna ukubuka lo ukuthi wenzani? Abokusasa siyaqala uchapter 1.
Yaqala imovie.
Qala imovie yeke. Ingakho nje ngithuli kwena ngakutshela ngathi mina everything is going to unveil itself. Wangihleka wathi how ngathi mina thula uzobona. Imovie iyaqala ke kusasa ke. Resign siyenze nje kahle. Ife ifake imali ngizombuka okay fine. Second month ufuna ukubona. Ukuthi uzoyifaka yini futhi ibe broke nje ngimtshela ukuthi no ngisithumela imali kumakhi anginamali hey i-broke i account yami ufuna ukumbona ukuthi uzohlala yini and she's been telling you me ukuthi vele uyaphuma kwi-relationship stuff ngamtshela ngathi mina hayi sisihamba khululeka
vele angikaze ngikubona so easy just block leave. Me
just leave or release a statement because phela vele when we influence bayakondla abantu bayakondla thana no piwe because mina can't stand this when udm amantombazane ngithi mina yo wesisibaningi amantombazane engiwashela yazi ngathi mina maningi and nje amanye shame aright more than when but mina ke ngakhetha wena. Imtshelile ngathi mina I chose you not because mhlasimbe desperate for umshado but I chose you because I thought you might be the wife that I need but ngiyabona ukuthi I was wrong.
Ngiyabona usile vele fana nawe leyo nto.
You got what you wanted.
Shenxa
uphiwe nje ulontozane nobalo. Bale ntombazane uvukazi.
Azamazi nomfazi wakhe. Yazi izolo ngima ngithi ngiyabheka efonini yakho awufaka ngisho no heart or ubhale my wife uvukazi.
Ah ngikhiphile yonke le nto. Uvukazi Nciweni.
Married to Vuyokazi Nciweni ngiyasho ngithi yo xolani uyakwazi ukuactor. Yo
husband to Vuyokazi Nciweni. Yalalela. Angiforce ukuthi angenze yonke. Even amalobolo bengifuna ukutshela le yonto ukuthi amalobolo bengekho ready mina
that's why waquleka that's why waquleka xola ngoba wavuka esibhedlela wena
ngavuka esibhedlela before amalobolo yo asimmastise lo muntu ngifuna nje simmastise azaphume kanti ngimtshela ngithi mina hayi awuhambe mfethu awuhambe hamba ngright
ifana nawe xolani ifana nawe lonto
ubhizi nevisa ke angifuni ke mina angimithele ship angifuni
hayibo ufunani nevisa manje
I've got uphiwe uyahlanya much more uvukazi uzofuna ukuthi ngondle ingane ngo 20,000 ngangihlangile.
Hayi boxolani, ufuna ivisa? Angizolo uhlala kibhangalo lapho, uzohlala kuphi yena?
Eh?
Angizolo uhlala kibhangalo lakho lapho. Ku cottage yakho. Manje uzohlala kuphi yena?
Uzohlala khona la. Yabona nje kuthethe ngihlalile ngacabanga yonke into, ngacabanga. Yo ngamkwaxa uvuyokazi ngamkwaxa last time engitshela ngo Wato, that's when it's in any eager slam, some for nail, and
how?
I don't give a fuck. I'm a present.